Yeah, hapa Kanje TV anaingia. Wacha tukule muziki. Wasafi Records. Yeah.